wada dhiga nuglaada oo dhawaaqa baxaya wada dhiga nuglaada oo dabadi horumarka inuu dhalaalaye dabadi horumarka inuu dhalaalaye
Dibudisa, dalkine, dibudisa, dalkine, vera, dulkine. Dakalina, kena o, disa disa, dalkine, dibudisa.